Pishwa, haya mapenzi sijalipishwa, navutishwa, navutishwa mama, navutishwa, navutishwa mama, sosi delivery, pombe kemikali, mapenzi halali. Kwa gasilani hapo awali kanairwa kuna amani I put on fire I can't deny miguu zake unzunguka kama taya akibendo